murakoze cyane gose. Tugiye mu iyo nzira twari kukubaza byinshi ariko ndibaza ko bari bazengera abarundi baragifisa kwanza karanga n'abana mu cyo gihe bari bakenye ku Burundi. Hanyuma tugiye kuri imwe ne data ngaha nawe ariwe ayisanzwe ayirongoye kugeza yisaha. Uri kuraraba kwanza ukabona yuko kuvyerekeye imico y'u Burundi. Kubana bakuriye ngaha kuko umwana wo ngashura gukurira ngaho kasangari ku matelevision sangari eka ku masimu urona yuko vyoroshe kwinzizamo imico y'ikirundi mu bana bakuriye ngaha. Ubwa mbere reka tubashimire cyane gose kuba mwafashe umwanya wo kushobora kudukurikirana. Nkuko twabwiye yuko dufise media tour tukaba twamenyeshe yuko tuza muri Adelaide aho tugenda turahura n'abantu batandukanye nkaha imbere yanje ubona twimeza turiko twagaburiwe neza dufise abantu batandukanye. Reka ubwa mbere na mbere mpere mu buryo bwacu nta mugabo avugwa mu izina reka yivuge. Murakoze cyane gose kaze.
Murakoze ku mijambo. Mbanje kubaheza ikaze hano muri Adelaide aho tuta muri South Australia.
Ego.
Ni umuntu kuko muri
yes yes
mutatsi neza neza duhagaze mu gisagara cyo muri Elizabeth hano bita muri Playford.
Yes.
Hano wacu muri Playford duhagaze neza.
Ego.
Akaza kwa humusi kameze neza ka reka turashima.
Ego.
Kaze that's life management.
Yego.
Plus 61 TV.
Yego.
Nejo musaka muzo garuke.
Okay, murakoze cyane gose kudu kutwakira. Turafise nubundi ashaka kutubwira tugenda ku murongo.
Yego. Jewe mazina nitwa Rodrigue.
Yego.
Mba hano muri Adelaide.
Yego.
Edwa mazige kirekire cyane kuva muri 2004 kuvuga mu kirundi muri 2004.
Yego.
Voilà, kirundi yahaja kinda kigorana kubera imisi myinshi takivuga cangwe nyine tupanga panga ndime nyinshi.
Yego.
Nkaba rero ndumukora bushake muri community y'abarundi
ya
muri South Australia kuva itangura muri 2005. Ndibaza kunogeza.
Murakoze cyane gose. Reka turabona nubundi ngaha nawe ashaka kutwibwira.
Ego. Ni Alex niyo gusenga. Hanyuma nkaba ndi kumwe nabafyeyi cyane bakuru biwanje mu banyakiriye cyo gituma uburate witeka kugira ngo tubane nabo. Hanyuma nkuko bagiye bayivuga ndi umuntu nkunda community.
Yego.
Nkunda abantu.
Yego.
Hamare kenshi barakunda kunyereka icyo ngenda nkora mu buryo bwo kwitanga. Nuko murakoze.
Numva nawe uri mu gitigiri cy'abakorera bushake.
Yego, aba volunteer.
Murakoze cyane gose kuba muri ko muradushikiriza. Hanyuma reka tubaze nko twahereye ngaha kwanza gatoyi. Nkiyo umuntu avuze community abantu bumve mwiki?
Ubwo natwe ntanga presentation cyane ntanga kaze ku bantu.
Yego.
Tuvuze community nkaje na karorero. Nje mpagarikiye community ya South Australia. Bakaba banyita ku mazina ya Simana Manuel.
Yego.
Niyo amazina ababyeyi banise,
siyo
neyise kuko nta muntu yita izina.
Yego.
Iyo yise izina urundi muntu.
Hamwe
n'ivyo rero iyo tuvuze community, community umuntu wese abari mu karere cyangwa mu ntara ababayemo yitwa umurundi cyangwa umutanzania cyangwa uwo ari we wese.
Yego.
Aba muri ico gihugu abari muri community. Kiretse umuntu aguze ati je sinje muri iyo community ni kuvuga abayikuye muri community. Ukiri aho nyine community bashobora kuyitiranya n'icyo bita association. Association n'akantu akagwi k'abantu bake.
Yego.
Kaba kari muri iyo community. Kashobora kuba k'abantu nka batatu cyangwa batandatu.
Yego.
Ayo niyo bita association. Mwandi community umuntu wese avutse ava mu Burundi akagira muri Adelaide abaje muri Burundi ni community. Yatandukanye rero tuvuga ati community icyo isigura ko ni ihuza abantu bose.
Yes.
Ihuriro.
Ihuriro.
Murakoze cyane gose. Tugiye kandi tukagenda tuko twazunguruka genda tugenda mu buryo. Muratubwiye yuko mwatanguye mu
2004 na 2005.
Mu gutanguza community ubona byari cyari ikintu cyari cyoroshye cyangwa cyari ikintu cyari kigumye mu mwanya?
Ego, icyo gihe muri 2005 cyari cyoroshye kuko abarundi ntago bari benshi hano. Imiryango y'abarundi ngayo yari imiryango ishaka ku 9 gusa.
Yego.
Batumwe ba mbere b'abarundi bashitse hano.
Yego.
muyo miryango 9 niho twiyumviriye ibyo byose tumenyane
yego
tugendranye dufashanye ubwo haza mu cyumviro cyura ati ngo dukore association cyangwa community
yego
hama kandi dushobora kuza twakira n'abandi twafasha no kwereka abandi bari inyuma yacu tubayeho cyane cyoroshye mugabo byarakunze twarahuye hama twafundika nuko community iravutse
yego murakoze cyane gose kuko ni ibendera ry'igihugu ryabivuga ati shingwe ntawe mu mashinga ubonaho twamaze kuronka aho duhagaze ngaha hama tutaragaruka kuri mwene data turaza kubandanya agatoyi nawe araca kutubwira muri byishane gose ari kureka na duhere kwanza kwabavyeyi bacu hama mumaze kubandanya mukabona community imaze kubandanya niyahe nyungu mumaze kubona yuko abantu bamaze kwakira twaza kuronka inyungu nyishane gose turavye ngo yavuze mu makuru ya bushake afise byishane gose niyahe nyungu mwabonye yuko hari impinduka ho harabaye impinduka cyane ntaminduka zwazahabaye mumaze gutangoza community
ndibaza impinduka zarabayeho kandi nziza
yego
kuko abantu bamaze kuja hamwe byinshi bakorana kandi kuko nabo bizi umuntu umwe ntacyo yokwigezaho adakwiye nabandi kujya kuja hamwe ibyumviro byaratunukanye muhana hana
yego
hama nk'amamanza imanza zarabayeho ugasanga abantu bari hamwe barashikiranya
yego
hama kandi haza n'icyumvu cyo kwigishana imico y'ikirundi
kuri ego
karanga tugeza ngaha tukiri bato cyangwa tukuze mugabo hari abana tuza kuvyira mu nyuma abandi batavuke mu Burundi bavuke mu bindi bihugu twese twisanze hano byasaba rero kutangura kujya gute guhura twiyumvira iyo twavuye aho turi n'ejo hazaza
yego
hama rero hatangura rero ibintu by'imico intambo z'ikirundi kwishyira ikirundi haba ishuri ikirundi yego ibyo rero ni ibintu byiza cyane kandi yarashikaho turonse nk'abantu bashasha baje mu nkambi cyangwa mu bindi bihugu baje hano twagira umunsi wo kubakira tukabona ati ubu ni Burundi aho turi imico yacu tuyikomeze
yego
icyo ni ikintu cyiza cyane dushimira yego
murakoze cyane gose tugiye mu iyo nzira twari kukubaza byinshi ariko ndibaza ko bari bagazengira abarundi baragifisa kwanza karanga n'abana mu cyo gihe bari bakenyeye ku Burundi hanyuma tugiye kuri mwene data ngaha nawe ari we ayisanzwe ayirongoye kugeza yisaha uri kuraraba kwanza ukabona yuko kuvyerekeye imico y'u Burundi kubana bakuriye ngaha kuko umwana wo ngaha ashobora gukurira ngaho ukasanga ari ku matereviziyo usanga ari eka ku masimu urana yuko vyoroshe kwinzizamo imico ye kirundi mu bana bakuriye ngaha
mu bisanzwe abarundi bo muri South Australia mu nyamake twarose ingero kandi twarigishijwe
ego
nk'akarorero nk'acyo twatanguje ishuri y'angaha y'ikirundi abantu benshi bagitabiriye
yego
kugira baze kwiga imico na karanga bige n'ururimi no kuvuga abana barose ubumenyi buhagije
yego
no kuvuga ko igisike muri aka kanya kubyerekeye by'imico abantu si bose ubwo ngo bari ivanze n'abazungu kuko nk'akarorero turubahana imico yacu y'abantu bwa muri South Australia
yego
no gatabura agacamwo ubwo muri rusange abantu bahagaze neza ubabwiye ikintu baragikora nk'akarorero
yego
iyo nk'umuntu agize ingorane abarundi bunga twaje hamwe tugafashanya ibintu bagira gute bikagenda neza nimba n'urubanze nimba umuntu afishije nimba umuntu ahuye n'ikibazo gitanduka teje cyose no kuvuga umuco ngacu bagira gute turawugendera nk'akarorero fasho kuvatirira kuri umunsi mukuru Independence Day abantu baragwitabira niho tabitabira ari benshi mwe bashobora kugira gute bakagwitabira akavuga ati tuze guhimbaza umunsi mukuru wacu
yego
hanyuma kubyerekeye nabyo byekeye akaranga kwinza imico na karanga tufise imigwi myinshi itamba batamba indirimbo z'ikirundi
yego
nzivyekana yo kuvyiki akaranga ingoma zirahari barazivuza kazi kamenyekanisha u Burundi no makungu mbere kino ngaho mushikira nganje wa mbere wa South Australia
yego
harije ku munsi mugitu kwe kwigina intsinzi yibwe
yarayivuga
iki reka niko umuntu kuza gute
ibintu byose bikomeye cyane
bihagaze neza
yego
ahantu kuko ku munyamake akaranga South Australia ndiba tagaze neza
yego
kimwe gusa igisigaye kuza turigisha abantu bazibora menya iyo bavuye ni ha bugeze iyo butera baje
yego
murakoze
murakoze cyane gose ndibaza
sinzi ko nguciye mu gato
yego urafise umwanya
iyo jambo prize ariko ravuga
yego
nibuka yuko hariho vraiment inyungu cyangwa kamaro kihuriro ayivuze ngahabwa ati kumenya iyo twavuye abari no kwibuka iyo twavuye no gufasha iyo twavuye kiribuka sinibuka umwaka wari wose wari wo ariko n'inkiro nka zibiri abarundi bo muri South Australia hano mu Australia mu manuko bigeze guterera gufasha bene wabo mu Burundi
babirakomeye cyane
yavuye muri community
cyo
gihe abarongwe community bafite ibyo